na rin sa Sarap Fenda. Hello, Kuya Moray. Dumalang magkahino. Ah, hey! Good morning, hey! Bazi fazuri fritela. Ndi msumbro managa naka. Msumbro ala fumbide sumbe. Pando, gidimbide fumbide. 27 January 2020. Zota bapizuri. Morning jam. Yawe kutakucha zengene ndira mtichere sabungo khera. Wusika hone hone. Ndi Lavenda FM. Your only true African youth station. Purpose made for youth empowerment. Ndi vi mastermind, the master of radio. Ndabuka njibaka la chiramba mtale. Hangi unukanda zwa pranga o. Taxi zao raut. Taxi zao raut. Ndi sangu simalara. Zavu mamize. Katina batanzi. Zavu tanzi. Calvin Bamlovedzi, poor big bags watching the man ending as him hungry. And the bebdo, double pomlangam dino, said as I knew the films at Tamlanga Cherry. And the Mandara Rodrana won a Raku Zaypi, Ubazino Scazas, and the job was among the Bangala was at Tabas Rando. Ne Abongo Hair, and didn't know they was at Tabas Rando. And Mr. Toba Dow, but Dabachin, Chanya Pungachan, where the Malipazi, I like to coach him beer. And the Batagan Zangadanga Bakamakazoban, Marianne, are retiring. Yeah, I was deposing the Dangalan Labor. Album nayo iko para itko kwa manda nao nebo kuri iko wana na mabangire ni oyo ungo pomba na angauto raro mapungo gabdalo kapa wakwame ka setari la Facebook ni Jomo Lavenda kana ka Twitter handle iniari at Jomo Lavenda musu wana prefix tendani wa mataga ndiyene nina ye ukubane na obisa dingaliswa lene la fi uwe nyamba bubi hapa ndi musu itendani obatiko kungula ngamanda ngore bata mwambra zuri Musona prefix di musona ne adivelo gungula nga manda prefix oba ku diamba zuri uko nyamba bubi ngori archaba rothe oba farisana zwanda na MSK zwine zwiri khone de vhuisa ngona mukana fara ngo raro ni zwitese makhadzi oba rine ndi vhoni fani ra li bona khadzi ya venda ya ndi u mafhungo ne sevu dinaru ti makhadzi ku vhonela uri o pambana na mulanguli wawe kana ndi manager wawe Rita D u bva kha Rita D Entertainment ane fondo ne na kubona uri makhadzi a tsha wana masheleni a o mulinganaho kana masheleni o fhelelaho lubva kha ṅwaha wa mahola musi makhadzi a khou ḓi gungula uri hei ri ta ḓi u khou mpha masheleni ti khuhana mara u khou mpha masheleni a songo linganaho ende nṋe ndi tshi ṱoḓa ita zwanga ne zwa vhori ndi zwa personal a tikoni nga nṱhani uri ri ta ḓi u vhona masheleni anga fhedzi o separatana naye a vha tshavha vhoṱhe makhadzi khathihi na ene ri ta ḓi ri tshi khou sedza mafhungo maṅwe vumvusi ngo tou ralo hafhalani McDonald nga mugivhela nga si 25 hanefhaḽa ndi yone ra khou vhona uri hu na vidio ye yavha i khou pepeda nga maanḓa ya musiwana we avha i khou proposa musidzanyana wawe fhedzi musidzanyana uḽa a mbo ḓi muhana phanḓa ha vhathu o vha si mafhungo a vhuḓi na luthihi u tshi khou vhona zwi tshi khou itea ngo tou ralo mara fhedzi ndi musi u khou tshiliwa mutitshelese ndi musi u khou tshiliwa a hu na zwino nga zwi ita ndi mafhungo u sokoto konḓelela wa zwi ita ngo tou ralo ngori muthu wa ḓitshila naye miṅwe minzhi minzhi u sa muḓivhi zwori u hani u tshi vhoya phanḓa wa wana a tshi vho hana nga nḓila ndo uri i vha isi yavhuḓi zwino ndi khwine u landula ṅwana wa vhathu kana muthangana wa vhathu kana mudzanyana wa vhathu hu tshi khou ḓivha na tshifhinga ngori na vhuyana ya phanḓa na swika nu na ita mafhungo a raliwi a vha sitsheo mafhungo a vhuḓi na luthihi ndi amba uri a vha sitsheo mafhungo a songo dzudzanya na luthihi fhedzi ndi yeneyo ende vha ndo vha farela uri ṋamusi a zwi ngo guma fho fhedzi kha vha rere muḓibva nga hafhanoni u hone musi wana nyiko mathevhula ane a khou ralo u shutha muvi nga ningeini kha ḽa nzhelele u ḓi ri vhudza zwinzhi nga muvi une a khou shutha movie honeni upfi Bloody Forest ndi movie une u kho ḓo ralo u bva zwezwino fhedzi na thi tovha na mafhungo madzi nga vhuḓalo mafhungo nga vhuḓalo u ḓo ri ḓo vhudzwa nga ene Nyiko Mathebula ro thoma ra fhira nga fhononi vhuya fhedzi ri amba na Nyiko Mathebula thiri nda ya nduni
avo ndi vha Josephine Daughters and Projects vha tshi khou lugisa mnyama tshudu na ndi vhuweni ei hapo nga zwi tenazwo ri vhathu fhedza na fhedza hapo una kona unaka
nṋe vho funesa u lai tonga ri ḓo ḽa mnyama sathu thoma ngori zwiḽiwa zwone a zwi nukhileli a zwi ralo
vha Josephine Daughters and Projects mi vha kona kha zwitevhelaho decorations na catering kana nḓisedzo zwiḽiwa u ḓivha zwinzhi kha vhakwame kha nomboro dzitevhela dza 082 525 3501 082 525 3501.
Akezo ndo mbo ḓi vhuya nṋe ndi kha ḓipfi Mastermind Master of Radio ndo vha fulufhedzisa uri ndi tshi vhuya ndi ḓo vha ndi naye muswana Nyiko Mathebula ndi muswana ane a khou ralo shutha movie nga to ralo fhedzi hu sathu ḽa na tshifhinga kha ri mbo ḓi na mari muṱanganedze nga nḓila Nyiko Mathebula ni khou ṱanganedza kha mbekanya mushumo ya Morning Jam kha Lavender FM nṋe ndipfi Mastermind Master of Radio
ndi khou livhuwa u ṱanganedziwa muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Lavender FM.
Ya kamusi Nyiko mbusi yo thoma ndanga ndibusenwe ndi yori musi ri tshamba nga Nyiko Mathebula ri vha tshi khamba nga nyi wa gai
ri tshamba nga Mathebula Nyiko ri vha ri khamba nga Russians ubva kha la Muledane Block J
movie une we yena ko shoota Bloody Forest ndi movie wo ngolonga nyi wa director nga nyi.
Okay, movie wa Bloody Forest ndi movie wo ngoliwa nga nne wa dovha wa director nga nne. Zwi khombe zwori wo ṅwaliwa nga Russians wa dovha wa directiwa nga Russians. Yeah.
Kha musi ndi tshi nga tandavhudza muhumbulo muhulwane wa Bloody Forest wo vha ufhio?
Ei, muhumbulo muhulwane wa Bloody Forest wo vha wa uri ra khou tea u sumbedzisa vhathu uri ri nga zwi kona hezwiḽa zwithu zwine zwa vha zwi khou itiwa kha mimuvi ya dzi horror ya international uri rine ri sokou tou vha vhathu vha lokhala mara ri nga kona u zwi itisa zwa vha nga heneiḽa nḓila. Ya, zwavhuḓivhuḓi ri khou tou sumbedzisa vhukoni hashu nga Bloody Forest.
Ḽi khou pfhala ṅwana mukala, uyu movie wo thoma u shuthwa lini, hone u guma u shuthwa lini kana u khou guma u shuthwa lini, kha musi ni tshi nga dovha na ri vhudza futhi u khou yo bva lini?
Movie wo thoma u shuthiwa nga dzi 15 dza January 2020 and na zwino ri kha ḓi u shutha a u thu fhela, u khou ḓo fhela nga March magumoni nga ngeni ndo vha ndi sa ḓivhi date uri lini ngori thi zwino vha zwi vhona vho.
Kha movie wa vhewe Nyiko no shuma na vhonyi na nyi ndi khou amba kha sia ḽa casting na production.
Okay, kha timu ndi khou shuma na Adolf Sterling na Razikei, DJ Swilly, Awanda, Chief Ndivu, Mandiba Rendani na Mashudune Chitanini. Then kha production ndi khou shuma na Nagzile na Chakalaka.
Movie wa vhewe hu khou pfhala u shuthwa na Favenda, kha musi ara u shuthwa na Favenda ḓo ri vhudza uri ndi kha mashango afhio e movie wa vhewe wa shuthwa hone?
Ya, movie wa u khou shuthiliwa Venda. Ya, hanefha Venda, Thathe, Vondo. Ya, ḓakani ḽa Vondo, Thathe.
A huna fhethu husina khaedu Brianga, musi vhe ni khou shutha movie wa vhewe ndi dzifhio khaedu dzine ni khou ṱangana nadzo musi ni nga process yeni?
Okay, dzi khaedu dzine ra khou ṱangana nadzo musi ri tshi khou shutha ndi musi hu tshi ḓa fhira goloi kana ya vhonala kana ya pfala, ivhe zwi vha zwi songo tea ngori hafhaḽa fhethu hune ra khou shutha hone ri vha ri khou pretenda unga ndi kule na bada, ndi kule na vhathu, ndi kule na dzinnḓu, zwavhuḓivhuḓi ndi kule na thuso. Then u vha u khou sokou tou fhira dzigoloi ende zwi vha zwi tshi khou dina hezwiḽa zwithu. And dziṅwe dzi khaedu ndi dza muya, musi ri tshi khou shutha hu na muya zwi vha zwi tshi khou itisa zwiṅwevho ngori houḽa muya u vha u khou dzhena kha mic hafhaḽani ri tshi edit hafhaḽani ha vha u khou pfhala muya, zwi mbo ḓi ri kombetshedza uri ri tea u ya studio ri dovholole u amba maipfi nga huswa. Ya,
Nyiko ndi khou ni pfhesesa nga maanḓa, musi movie uyu u tshi bva u ḓo vha u khou wanalisa hani?
Okay, movie u tshi bva u ḓo vha u khou vhoniwa dzi cinema u thoma, ḓo ri khou tou tshimbila ri tshi buka na mashango fhethu no nga dzi arts and culture hanefha. Ya, vhathu vha tshi vhona movie then after vho ma 2 months ndi hone u ḓo vha u tshi khou thoma u rengisiwa kadzi CD then u ḓo postiwa na kha YouTube kha Righteous Mikando Comedy. Yes, ndi onone vhathu vha ḓo vha vha khou wana hone.
Ḽi khou pfala nga maanḓa nyiku. Zwidodombedzwa zwa vhudavhidzani kana zwa lubivhu lwa muyani, ndi amba si Facebook, dzi namba founu, dzi Twitter ngo to ralo ari khamusi ndi nga zwi sia.
Okay, kha dzi social media vha nga nkwama kha Facebook ndi Righteous Mikando, Instagram ndi Righteous Mikando, kha WhatsApp ndi 0763255712.
Nyiku, mulaedza une na nga u sia na vhaswa nga ngei nda vhono nga inwi ndi ufhio?
Okay, kha vhathu vho no nga nṋe ngei nda, ndi nga vha sia na mulaedza uri arali ni tshi tonga nṋe kana ni na talente sa nṋe, itani uri i vhonale talente yanu sa nṋe. So ndi khou ita muvi uri zwi vhonale uri ndi ya kona zwithu zwa so. Zwino na vini ni khou tea uri ni ite uri zwi vhonale, ḽiṅwe ḓuvha zwi nga ni puta on.
Nyiku, ri khou ḽi kwa tshifhinga tsha mathere. Ya, vha khou zwi pfha mutejerisi, ndani khou amba na ene Nyiku Mathebula. Ndi musiwane navho ri khou shoota movie u no pfhi Bloody Forest. Fhedzi, zwo tamba fhedzi uri mbekanyamushumo ya vhoriṋe yo swika magumoni ngeni nḓila. Ndi khou livhuwa nga maanḓa vhathetshelesa havho mutejerisi. Muthu ndi vhone, if mbekanyamushumo nge vhone vhathetshelesa, if mbekanyamushumo nge vhone vhatielela. Ndi Lavender FM, yo only true African youth station, purpose made for youth empowerment. Nṋe ndi tshi kha ḓi pfhi Mastermind, Master of Radio. Ndi khou dabuka ndi tshibane pakhala tshi namba mutale. Ndi kha ḓi ri nara dza vhathu a thi vhasi vha vhoṱhe, ndi vhasia na dinga ḽino bva kha musi wana papatile hayeṱhe u na gift wa mari wa ha maringa vha khou ḓa kha vhone vha tshi ri ndi ḓo ni lindela. Kha vha ḓiphina mutshelesi dzi tshone dziṅwe mbekanyamushumo dza maṱhakini nga maanḓa, kha vha sala vha tshi ḓiphina nga mbekanyamushumo dza Lavender FM. Nda ya ndu ndoenda.
Sagumi vasuchele na buchiva rosiangei nitonilindela mufuna wanga ndani nanga vukati atikomba za mifuda na runa korupelao